iyo maankaygu diyeen murmayga galay marnaarta dumar dumbaar isimaa haddani mistaayni mar kale ma haway tahay mujisaa ku ladhan urgeeda wacan midabka i diray maryahaa ka daran udugga marnaba la misaali karin ukeeda wacan midabka i dilay maryahaa ka daran udugga marnaba la misaali karin
ma yirabtaayo ha